mfundisi ngoba kungeke beda ungalapho ngoba la ziqiniso thina nje sizobongisa emshadweni umuntu umshado futhi umshado umshado wakho kuba ngunamakhadi into esiqala ukuyibona ngale into entsha ngizoyithatha izawufika lethu wethu yenza ukuthi umsebenzi ube muhle ayizone kekho iminyaka zisathi
Yeah.